Abakozi bo mu gisata kijeje imashini z'ishyirahamwe Sosumo bagirizanye kuze ahantu arongoye ico gisata katabemera kurangura neza akazi bajejwe. Bavuga ko nayo mashine ibigwaye akantu gasanzwe aca yimanukana mu gisagara ca Bujumbura aho yakishyirahamwe amafaranga y'umurengera yo gukoresha icuma kigwaye. Bemeza ko ivyo vyose Arnaud Nikuze abikora mu ntumbero yo kurondera amafaranga nyuruza afatikanije n'uwitwa Ndayiragije Désiré.
Ihangiro yihaye ryo gukorana n'imbonerakure yitwa Ndayiragije Désiré bakica amamashini hama bagaca bahamagara abakozi bo hanze bagaca amahera y'umurengera imiliyoni 10 zo kuri iyo mashini ugasanga ishyirahamwe ce risohora rivuye kuri wabeshe ngo hapfuye ikintu cumi kikombe bakoranye baca ahitamo kugabura ayo mafaranga n'abakozi bo hanze.
Abo bakozi basaba barongoye ishyirahamwe Sosumo guhagarika ubwo busuma ngo kuko buri mu bituma iryo shyirahamwe ariko arihomba.
Twagiye twisemerera kuva kera tuvuga tuti uyu muntu ntareke aroroheza icyo gisata. Twari dusaba ubuyobozi yuko ibyo bintu babikurikirana hafi bakabiraba bakabihagarika kuko bituma ishyirahamwe risubira inyuma.
Abo bakozi ba Sosumo bo mu gisata cy'ubuhinga bavuga ko bamaze gushyikiriza icyo kibazo abarongoye iryo shyirahamwe ariko ntihagire igikorwa ngo ubwo busuma buhagarare. Mu ruganda rwa Aeropenso ashobora kuronka Ndayikenguruka Aloyse arongoye ishyirahamwe Sosumo ngo tumve icyo abivugako.